Kāti, ki te tai rāwhiti, nei, kua whakapuare hia e ngā iwi o te takiwā me te kaunihera ārohe, he kaupapa hō, me te tumanako nui, māna e paku harikoa ake ai, te hunga tūmata nui o te hapori. Hei tērā rā horoi, ka tūwhera a Kiwa Pools ki te katoa. Hei tā Ethan Oneroa, mai rāno i te kukunetanga mai o te whakaaro, kua whai wāhi nui te mātauranga Māori.
Ko te reo pōhiri o Tūranga wahine o Tūranga tāne. Hei whakatūwhera i te taonga kahurangi o te wā.
O he iwi moana tātou. Nā reira ki ai, ko te moana nui a Kiwa, e papaki maina. He iwi moana tātou ki ai, ko Tūranga nui a Kiwa.
U whakarauiri mai ngā iwi o Tūranga nui a Kiwa. Ki ngā taketake o Kiwa, ko ngā puna kauhoe hou o Tūranga nui a Kiwa kei ona taketake tonu ko te mātauranga Māori. Kia toi tū anō te hauora ki wāinga i ona iwi.
Ko tātou te iwi kei te toromi i ngā awa, i te moana, ko te kaupapa nei, te whakatūwhera ai tētai kaupapa ki a tarei tātou te mōhio, ai, anāke te kaupapa ki te kauhau, ki te kaukau, ki te whakaore i te tinana.
He kaupapa mahitahi i wāinga i ngā iwi o Tūranga. Me te kaunihera o Tūranga tonu, me te whai kia kite a te tini o ngā huarahi e puta ai ngā iwi, ngā haukino o te wā.
Our community has been hurting so much in the last while. We need something that's fun and exciting where our kids can just relax and we can all come together and this is it.
Ko ngā tikanga o te ao tawhito e ārahi nei i a Kiwa, he kawa i kite ai mai te tūwheratanga o te whare.
I was never taught the history of New Zealand from a Māori's perspective. And that was one of the most enlightening things that I've ever learned in my life.
Hei tā lā Deli, kaore i tū atu i te whakakotahi mai ngā iwi ki konei, maroto mai i te hauora.
Noho tahi tātou i te kai o te waka. Kia Pākehā tātou e ngangaru o te wā, ki o tahi, ko tahi nei te kōrero, noho tahi.
Ka puare ki te tūmata whānui a te rā horoi. Ethan Oneroa, Te Karere.